Tefatsa mokgadisa dina.
Kgaola dinala go di lekanyetsa. Re tefatsa gore go nne phepa e bile go phaphalale.
Tefatsa moto wa ntlha ka lebone la UV kana LED go dira gore di kgone go kokomela sentle.
Tshasa mokgabisa dinala wa ntlha. Tshasa mokgabisa dinala wa fa godimo. Go tshasa mmoto o baakanyetsang morago ga dikgato tse di fetileng. Tshasa mmoto wa UV mo dinaleng. Tshasa dinala mme o di phepafatse.
Dirisa nail strapping tape.
Phepafatsa fa o batlang mokgabiso o dira teng.
Fa mokgabiso o ratang o bole mme o seka wa kgoma motho o ngaparetsang.
Kgomaretsa ga o batlang teng mme o nne o sedila ka iketlo sebakanyana. Tshasa mokgabisa fa godimo go nna le maduo a mantle.
Kgabisa rhinestone.
Phepafatsa lenala. Ntsha mokgabiso o ka fa teng mme o be rhinestone mo lenaleng. Kgetho e le nngwe fela e ka tshwaraganya Botswana le China, RBL.